Radio Public Africa. Radio Public Africa.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Turi ku munsi wa kane igenekezo rya 16 rusama umwaka w'2024 kaze muri ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Ikiza cha korera gitera congerekana ku musozi Tenga komine Rubirizi abantu batanu baramaze kuyandura muri indwi turimwo. Muri komine Rugombo abarimyi b'ibigori bararira umwimbu wabo uri kurababonera ko kuko ikigo anagesa kitagiye kugura. Agateka kabagendana ubumuga nikubahirijwe mu Burundi mu mwaka uheze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko bakumiriwe cyane. Sayo gusa turabafitiye n'ayandi, muragume hafi. Nongeye kubaramutsa no kubaha ikaze. Ikiziga cy'umuntu w'umugabo catowe mu gatondo ko kuri uyu wa kane kiri mu muvo w'amazi uca kuri Avenue Gishurushuru muri quartier Carama komine Ntahangwa ni mu gisagara cha Bujumbura. Uwo yaraye yishwe azwi ku izina rya Fabrice Irakoze akaba yarasanzwe akora akazi ko kunguruza abantu akoresheje taxi. Abanyagihugu bashoboye kumumenya bavuga ko yarasanzwe aturuka muri komine Rango intara ya Kaya ariko muri kino gihe yaba muri zone Kamenge muri quartier Mirango ya mbere. Ababonye ikiziga ciwe bemeza kandi ko yagandaguwe ariko imodoka yakoresha taxi iyo ikaba itatwawe yagumyeho. Abamugandaguye hamwe n'icatumye yicwa bikaba bitaramenyekana. Tugire ko nibijanye n'agateka kazi na muntu, ishirahamwe Akatu Burundi riratera ivyatsi inyifato y'ubutungane bw'u Burundi. Anita Gateretse ajejwe gutunganya ibikorwa muri iryo shirahamwe avuga ko mu ishirahamwe Akatu batatangajwe n'inyifato y'ubucamanza bw'ibubanza mu kudahana amabi. Ibyo bavuga ko biri mu biboheye amaboko imugongo ubutungane bw'u Burundi. Dukurikire Anita Gateretse ajejwe gutunganya ibikorwa mu ishirahamwe rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu Akatu Burundi.
Ishirahamwe Akatu Burundi ryarababajwe n'irikugwa ry'imbonerakureroje muri uku kwezi kwa kane guheze inyuma yuko yagize uruhara ari kumwe n'abandi mbere batigeze bafatwa nabone bagirizwa ko bafise uruhara mu igandagurwa ry'umunyagihugu Lionel Ndayisaba. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri Akatu Burundi kaba yaramenye ubwo bwicanyi. Iyo nyifato y'ubutungane ntidutangaje mu gihe twamatwiko turasemera ko hari abakora amabi badakogwa ko kudahana amabi bikaba biri muri imwe bifatiye amaboko imugongo intwari ibereye mu Burundi, aho hari abantu bakingiwe n'ubutegetsi bafise ububasha bwo gukoza abandi icyo bashatse haba kubahohotera canke kubaka ubuzima. Akatu Burundi ributsa ko amategeko mpanavyaha atomoye ku cyaha cyo kwica umuntu vyagambiriwe, aho wabikoze ahanishwa igihano cyo gufungwa umunyororo wo guherayo hisunzwe ingingo y'amajana 215 y'amategeko mpanavyaha. Akatu Burundi irahamagarira kandi abategetsi kubahiriza agateka kazi na muntu, igahamagarira ubutungane kubahiriza amategeko. Akatu Burundi irasaba abanyagihugu cyane cyane abakoreshwa mu mabi kubaha ubuzima bw'abandi nubwo hoba hari ibibatandukanya mu gihe tumaze kubona ko iyo nkota y'akarenganyo icumitwa Abarundi hari igihe ihindukirizwa kubagize uruhara mu mabi yaba abari mu butungane yaba imbonerakure cyangwa no mu ntwaro, kuko inabi yimaze kuba ingendo ntawugera umutwe kahise katari aka kera karamaze kubitwereka.
Ibyo Anita Gateretse bivuze inyuma yaho imbonerakure izwi ku izina rya Roger yiyemereye icaha cyo kugandagura umuntu mu ntara ya Bubanza mu nyuma ikarekugwa itamaze umwanya ipfunzwe. Agateka kabagendana ubumuga ntikubahirijwe bikwiye mu Burundi mu mwaka uheze w'2023 ku bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abagendana ubumuga barakumiriwe cyane mu bisata byinshi by'ubuzima bw'igihugu. Emile Nibasomba.
Leta y'u Burundi yarashyigikiye ikigo cy'ubuvuzi cyo gufasha abagendana ubumuga cy'Igitega hamwe n'ikindi kigo cy'Ingozi gifasha abagendana ubumuga mu bijyanye n'imibano n'iby'akazi ku bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushikiranganje bw'indero kandi burafise igisata kijejwe gufasha amashure yakira abanyeshure bagendana ubumuga, ivyo bigashoboka biciye mu guha inyigisho abigisha hamwe no kurondera ibikoresho by'ishure bijanye nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya zibivuga mu cegeranyo ziheruka gushira habona. Ariko ku bw'icyo cegeranyo mu 2023 abanyagihugu bagendana ubumuga muri rusangi ntibashoboye gushikira cyo kimwe n'abandi banyagihugu ibijyanye n'indero, ibijyanye no kwivuza, inyubakwa za leta hamwe n'ibijyanye no kwiyunguruza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisigura ko atategeko na rimwe rivuga ko abagendana ubumuga bategerezwa kuronka ingene bashikira inyubakwa za leta, kuronka makuru cyanke guhabwa ibindi byankenerwa bakura mu bisata bya leta. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigasigura ko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ribuzi kumigwa ry'abagendana ubumuga, ariko ko leta itigeze iteza imbere cyanke ngo ikingire agateka kabo naho abagendana ubumuga boba bavugwa ku buntu biciye mu migambi mwimwe iraba imigu y'abantu bageramiwe kurusha abandi. Abategetsi b'u Burundi ntibigeze bamamaza ku rugero runini ibijyanye no gushigikira abagendana ubumuga ku bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho zimenyesha ko abo bagendana ubumuga bakumiriwe no mu bijyanye n'akazi. Ku bw'icyo cegeranyo abakoresha kenshi basaba impapuro zo kwa muganga zerekana ko urondera akazi atagwaye indwara zandukira kandi ko ashoboye gukora akazi. Ibyo rero ngo bica bituma abagendana ubumuga bakumirwa. Ku bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta y'u Burundi ntiyigeze kandi itanga amakuru cyanke ngo isohore amatangazo ikoresheje ubuhinga bwo tumashikira bose harimo abagendana ubumuga butandukanye.
Hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura buri wikende ngo hacaye manifestation ngo hashake ibintu nk'ibintu bya 2015 naciye ndabyikorera iya koze biriya nawe yagiye n'ibindi
nzobikora. Kwibura igitoro ni ikibazo tumazemo imyaka ibiri cyangwa irenga. Igikomeye cyane ngaha ni ikihe? Nuko ibi turiko turabamwe ubu ntitubibone ngo ni by'ubu, ni ingaruka mbi ya bya bihano twafatirwa kuva 2015.
Kuva ku ntambara y'Ukraine zabagize ingorane ubuhoho ngano na bado nta wundi byozoherera Irani na Israeli urashobora gusanga ngaho mu karere hose ibikorwa bihiye tugenda n'amaguru kandi Imana yatanze ugenda n'amaguru utamekirazi ubu ntiguhera ntigupinda.
Imyidogo ni myinshi kuri bamwe mu barimyi bo muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke bitewe n'umwimbu w'ibigori uriko urababorana mu gihe bari biteze kugurirwa n'ikigo cya leta anageza. Abo barimyi bavuga ko uretse ko uwo mwimbu uri kurabura n'ibiri mu mirima ngo nta kinini babyiteze ko. Eroge divene benshi.
Bamwe mu barimyi b'ibigori bo muri komine ya Rugombo biganiye RTA ko bariko barahomba cyane muri ino minsi mu gihe bari biteze ku mwimbu wabo ugugwa na Najeta. Abo barimyi yaba abirima na bonyine ku giti cyabo cyangwa abiyegeranirije mu makoperative nta n'umwe icyo kigo cya leta cyashoreye umwimbu, ibiriko biratuma ibigori bibaburana barorera. Ingaruka ni nyinshi ku bwabo barimye bigeze naho bamwe muri abo barimye batinya ku ruhombo ruzoba runini kugera no muri kazoza na rijya ari n'abagifise ibindi bigori mu mirima.
Ibigori byacu bikiri mu mati Nitronga ito dusumisa, nitronga dahuzi, nitronga datawuni. Tulima ugira kudu terimbe, tulonga ino tuli tuunu. Tushora kudoro ndela hadi hanu, tushora kulima muudi nasa. Nolu vunya nitobe nagutu.
Ikiwaba za ikongira, kana tangaza, bange mura wabarinye. Mwono kuwono uviko mikigo, anajisa, ahumurugombo. Hali vigori vitalivike vihari, kandi, ibatazi, ababi gulishije. Ibiza wabarinye wabona mgo, amanyanga.
Kwa kwa tuye meza chane, kukwa kwa litu mvayu kumulimye, ajiegu terimbele. Hali kumushikuli, kibazo dufise, mwono kutajira hupu gulishiriza. Hali nijiru nifuwa gulishija huungo. Fugo na matoni, mwaka dituzi, alarimi ahola gulishirize. Tukwe nitu kigeze tukulishi.
Mwono kino gie, gutorera inyishu icyo kibazo kiba hanze mu ruganda rwa FPA ntiturashobora kuronka abajeje intwaro muri komine ya Rugombo bena baramutse kigwana jesa aho nyene kugira twumve icyo bashikiriza abanyagihugu
atuvaho mu ntara ya Cibitoke tuje mu ntara ya Bujumbura ibitigiri by'abandurikiza cakorera bitera byiyongera ku musozi wa Tenga zone Rubirizi komine Mutimbuzi kuva mu ntango z'inondwi abantu barenga batanu baramaze kugwara icyo kiza gituruka ku sukurike abanyagihugu bo muri iyo zone bakamenyesha ko ico kiza cyakorera kiba hanze ari zimwe mu ngaruka zo kutagira amazi meza ni nkuru ya Dani Claire iratwumva
abanyagihugu ku musozi wa Tenga zone Rubirizi bamenyesha ko kuva mu ntango z'inondwi abantu bandurikiza cyakorera ari benshi mu gace bita kuri lokale honyene hamaze kuboneka abashika kuri batanu isoko ryacu rimenyesha ko abajijwe amagara y'abantu baguma baje gupompa uko habonetse umugwayi w'ico kiza
n'ubikiraga kiracagoye cy'ingwara yateye ku mutumba wa Tenga n'abagwayi baguma biyongera baguma baba benshi abajijwe amagara y'abantu bariko baragerageza baje barapompa ahantu bafashwe umuntu no mu mihana yegereye aho hantu rero ikintu kinababaje ni uko abo bantu uko bagwara baca babajyana muri Tenga babajyanye kuri Tenga ubu rero hadutse yuko umuntu atarakira agashamushura ngo nagende kubandaniriza imiti muhira rero twe dufite impungenge yuko abo bantu baje baca banduza abandi banduza abo babana mu nzu banduza abo babana mu kibano
abo banyagihugu bo ku musozi wa Tenga bamenyesha ko icyo kiza cyateye ari zimwe mu ngaruka zo kutagira amazi meza kuri uyu wa gatatu igipolisi kijejwe gukinga ibiza n'isibe cyarabashiriye amazi isoko ryacu rimenyesha ko umuntu yahabwa ikibido kimwe gusa
umusozi wa Tenga nge nungana utagira ibombo na rimwe ry'amazi ejo niho bihebye igipolisi cya protection civile kirazana imodoka imwe yuzuye amazi mugabo imodoka imwe yuzuye amazi ku musozi wa Tenga n'ingene haba abantu benshi ni cyari kiri kirazamo abantu benshi nta kimaze umuntu ngo banibamuhe ibido imwe hari amatwarete bagashyira amatwarete mu nzu bashyize iki iyi bido imwe ntishobora gukwira kandi bumvaga tushaka dusaba yuko amazi atemba ubugazo buri muri karitsiye
tubibutse ko mu ntango z'inondwi hari umwana wo kuri uyu musozi wa Tenga yitabye Imana indwara yamuhitanye ikaba yagaragaza ibimenyetso by'ikiza cyakorera
urakoze Dani Claire iratwumva ahandi bahanzwe n'ingaruka zo kubura amazi ni muri quartier Kamesa iri muri zone Musaga komine Muha ni mu gisagara ca Bujumbura bamaze amezi abiri atanima ry'amazi y'ishyirahamwe Regideso ribonetse abanyagihugu baho bavuga ko bamana indwara zo mu nda kuko benshi bakoresha amazi mabi y'uruzi Kanyosha Eric Niyonzima
muri quartier Kamesa ya mbere muri zone Musaga abanyagihugu baba bavuga ko ikibazo cy'amazi ya Regideso gisana cyananiranye ngo kugira ubunini bw'amazi bigutwara hafi amezi abiri uyu munyagihugu twaganiriye avuga ko bamaze kumenyera amazi y'uruzi Kanyosha ari nayo ngo abatera indwara nyinshi
ikibazo kuko abantu tuvoma Kanyosha kenshi tumubera tujagira indwara igihugu gikurikiye na korera indwara zo mu nda zo twazimenyereye ni nyinshi cyane ni uko inzoka n'amamiye menshi
uyu munyagihugu avuga ko n'ishyirahamwe Croix Rouge ryahora ribazanira amazi ryahagaritse akavuga ko hari n'abagiraneza bari babashyiriyeho akarubine kamwe k'amazi ngo none nako gakora nabi kubera ubukene bw'umuyagankuba
oya Croix Rouge nk'amazi kituzanira kuko hari ishyirahamwe bita amazi wota ryatuzaniye amazi mugabo shyiriyeho akarubine kamwe ntikadukwira ubu rero nako nyine karumye kubera bakoresha akamoteri ariho niho hari Regideso akamoteri ari igihe umwe atamwubura
abanyagihugu basaba bashimitse abajejwe ico gisata kuraba ingene ico kibazo cyo terego umuti kuko amazi ari ryo soko ry'amagara meza.
Urakoze Eric Niyonzima nibutse kwa no makuru hamwe n'ibindi biganiro byose bya RPA mu bisanga no kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye za RPA kuri X, kuri Facebook, kuri YouTube no kuri web zitatu akaburungu RPA akaburungu BI canke muciye ku muhora wa WhatsApp mwanditse kuri numero guteranya 49 ijana na 78 19 ijana na 11 85.
Hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura ngo iyi weekend ngo hacya manifestation ngo hashake ibintu bimwe bya demirikenzo naciye ndabyikorera iya koze biriya nawe yagiye n'ibindi mbabikora
kwibura igitoro ni ikibazo tumazemo imyaka ibiri cyangwa irenga igikomeye cyane ngaha ni ikihe nuko ibituriko turabamwe ubu ntitubibone ngo ni by'ubu n'ingaruka mbi ya bya bihano twafatirwa kuva 2015
kuva ku ntambara ya Ukraine zabagize ingorane ubuhoho ngiyano na bado nta wuzi iyo zoherera Irani na Israeli washobora gusanga ngaho mu karere hose biporoje bihiye tugenda n'amaguru kandi Imana yasanze ugenda n'amaguru kamekirazi ubu ni guhera ni gupinda
Minga yanje irangwa mwitangwa ry'igitoro yarayiteje akajagare kuri station Kobile iri mu gisagara ca Bujumbura hafi bitaro by'abasirikare. Abanyagihugu bari baje kurondera igitoro kuri iyo station ntibihanganiye ingene bugariwe ko kandi igitoro kigihari kigahava gihabwa abandi baje mu nyuma yabo bemeye gufumbatisha abari ko baragitanga. N'ubunyene reka tubibaze Eric Niyonzima.
Izimari mwumba n'ukudahuza kwari hagati y'abari batondeye igitoro hamwe n'abari ko baragitanga ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu kuri station Kobile iri hafi y'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge. Nkuko bavigane RPA abari baje kurondera igitoro bo bavuga ko leta yategetse ko cabonetse bo gitanga gushika isaha zine z'ijoro. Ivyo rero bikaba bitubahizwa kuko kuri station isaha imwe abagitanga bari bugaye. Ayo makuru dukesha abari batondeye icyo gitoro avuga ko iyo haje uwemeye kubafumbatisha baca bakimuha. Ivyavuye biteza akajagari nkuko vyiganwa n'umunyagihugu
bashikiranganje bitategeko yuko ibi bitoro babitanga gushika vendeze itasiyo ku hopitali militeri acabugara Kobile kuri hopitali militeri bacabugara dizineze kubera iki kubera abapompise atakintu barimo bararonga ubahaye bagaca bagenda bakugurura bagatera vyo bita biyayike maribasi niho rero baca batanga kuvuga ati ntibishoboka katwebe nta kuntu mwaguma muda muharinjiye muca mwongera muzinya ibitoro mubirangura kugira mubihabere igihugu rwasereyo abarwasereyo kugera naho bavuga ati nta kundi imiduga ya kane nimuyisugume mukure ngaha tuzosubira gutanga ibitoro ejo aho ni saa moya na nusu saa mbiri.
Ibintu ntivyagarukiye aho akajagari kagumye ari kose gushika aho nyene iyo station ahashitse ari nako gusaba kabakeneye igitoro boraza imodoka zabo ngaho bakazokibabukeye naho nyene akaba yamenyesheje ko atabazorenza amaritiri abiri n'inusu ibitashimishije abaraho. Gushika ubu rero kuronka igitoro biracara umuzi w'ibuye mu bice bitandukanye bigize Burundi. Aho mbere gushika umunsi aho ushyitse kikaboneka usanga imirongo y'imiduga igitondeye itagiruka ingana.
Imbere yo gusozera ano makuru nk'uko mubimenyereye ku minsi yose ya kane ni ikiganiro cahariwe akahise imico n'akaranga by'u Burundi. Kuri uno munsi tukabayagira ibijanye n'ingene imigigwa n'imico vyo guhamba uwapfuye aho hambere byari bimeze haba kuba micanke ku bantu basanzwe. Ikiganiro ko hambere cuno munsi mugishikizwa na Elvis Niyomwongere.
Se bigoro kiganiro chaka hise amayagwa n'umugimo n'ibigenzo cy'ikirundi ako hanze n'ishyirwa n'abamenyesha makuru ba FPA n'isi yose ya kandi.
Mwakoze kwitaba isango ry'ikiganiro ako hambere tubashikiriza komisiyo yose ya kane. Abarundi baho hambere barubaha cyane imigenzo ijyanye n'urupfu, bari bafise imigirwa n'imigenzo bakorera witabye Imana. Abantu bahambwe gutandukanye bivanye n'umuntu yapfuye uwo ari we. Aho hambere nta muntu yitabye Imana yashobora kumara umunsi adahambwe. Mu kiganiro cy'uno munsi tubifashijemo n'umutumire Rike Afrique Nduwimana yanonosoye ibyakahise. Tubaza kwabwira ingene babikora, turumva ingene babyifatamo n'abari bajejwe gushingura umuntu yapfuye. Ikiganiro yako hambere mugishikirizwa nanje Elvis niyo mwongere, ndabahaye ikaze.
Uri radio shahu, uri radio.
Ndabaramutse, nongere ndabahe ikaze muri kino kiganiro. Aho hambere hahise imikirwa yakorwa mu gihe cyo guhamba witabye Imana yari itandukanye bivanye n'uwapfuye uwo ari we. Ku mwami no ku bantu basanzwe imikirwa yari itandukanye. Umutumire wacu Rike Afrique Nduwimana avuga ko hari abantu bahambwa bivanye n'intandaro y'urupfu rwa muhitanye.
Iyo umuntu yapfuye aho hambere hahise bavuga ko yashengeye aryamiye ukuboko kwa bagabo yitabye Imana. Ibyo rero byose bikaba ari imvugo bavuga bagomba kwerekana ku wabo yabavuyemo kandi banagaragaza urukundo n'icyubahiro bamuha uwo muntu. Imigirwa rero n'imigenzo bakurikiza iyo umuntu yitabye Imana yari itandukanye yavana n'ikigero canke urwego uwo muntu ariko uko barigenza ku bantu bahambaye abami, abatware, abaganwa canke abanyagihugu basanzwe byari bitandukanye. No mu banyagihugu basanzwe naho byari bitandukanye, nko imigirwa yakorwa iyo yitabye Imana umwana canke umukobwa w'inkumi canke umuhungu w'igikwere w'umusore canke umugabo amaze kubyara canke umugore. Ibyo byose hakorwa ibintu bitandukanye bana bashingura ahatandukanye kuko imico kenshi yari ishingiye ku rupfu umuntu yaba yapfuye. Hari igihe umuntu mu byashobora rero guhitana umuntu canke kuba intandaro y'urupfu byari bitandukanye. Nk'akarorero twovuga umuntu yashobora kuribwa n'igikoko, karibwa n'inyamaswa nk'imbogo, inzoka canke n'ibindi bigatuma bimuzanira urupfu. Hari ikindi twovuga kandi, hari igihe umuntu yashobora gupfa akubiswe n'inkuba canke ugasanga umuntu yatwawe n'uruzi canke agahitanwa ninda ari umubyeyi umugore yaragiye kwibaruka bikamuviramwo gupfa. Hariho n'izindi mpfu zisanzwe, mpfu z'indwara aho bavuga ngo umuntu yahitanywe n'urwakarago, hakaba n'urupfu rwashobora guturuka ku karogi iyo baba bamuroze bamuhaye uburozi bw'ugutamikano canke bamutumye nk'amahembe, ibitega n'ibindi. Ni ukuvuga ngo ibyatuma abantu bita Imana byari bitandukanye, akaba ari naho n'imigenzo bakurikiza yaba inatandukanye bivanye icamuhitanye canke n'uwapfuye uwo ari we. Twonavuga kandi n'imvu zindi zaturuka ku matati hagati y'abantu ugahura baragwanye barateranye amacumu bacumitana amacumu agapfa canke akagwa no ku rugamba. Hari n'abapfa bishwe ibwami nk'iyo umuntu yakoze ibyaha amakosa akomeye cane yamenje yarashobora kwicwa akicirwa nk'ibwami aho bavuga ngo yagiye gutsinda u Rwanda ibwami. Ni imvugo bakoresha kera iyo bavuze ngo naka yagiye gutsinda u Rwanda ibwami baba siguye yuko yatakiriho yitabye Imana yavuye ibwami ku buryo umuntu atashobora kumara umunsi bataramushingura. Byarashika iyo yapfuye ari mu ijoro niho honyine bashobora kurara batamushinguye kuko carazira mu mico y'Ikirundi ntawashingurwa ijoro.
Ku
umwami yitabye imana bavuga ko ibyo byakorotse bakavuza ingoma baramutegurira ahazohambwa mu nganzo bagaca bahatera ikigabiro umutumire wacu avuga ko abamikazi batahamba cyo kimwe bivanye n'igihagararo cyabo
nk'abami ubwa mbere na mbere nuko abantu barusubu bomenya yuko iyo umwami yitabye imana bavuga ngo ijuru ryakorotse icyo gihe byaramenyekana bakabimenyesha igihugu cyose bakavuza ingoma hari abantu bazunguruka bagaca mu baganwa bakuru bagenda arabimenyesha imigirwa bakurikiza mu kushingura umwami umwami we batyamushingura mu kuzimu umwami babwa ko bamushingura nti babwa ko bamuhamba uko baramutegurira mu nganzo bakamujana abami bari ahantu hatandukanye bakagenda bakamutegurira ahantu bamushira murazi yuko nk'abami ba mbere batwaye Burundi bashinguye ibudandari hanyuma abandi bagiye bashigwa ahatandukanye umwami yagira umwiru amwitirirwa aho bamushira ku kantu kameze nk'ugataramuro bakamushira ko munsi bagashira nko intango y'inzoga bari baza Barundi yuko ngo mu gusanda bakwiwe hazovanwo urunyo ngo rukaza rukanywa ayo mata rukazovamo nk'intare cyangwa ikindi gikoko gikaze cyane uwo muntu rero yaba ahari yaramwitirirwa yacunga icyo kiziga ciwe bayita ingogo ntibanayita n'ikiziga bayita ingogo yarinda gushika izo sangukira bakabashira imibavu imota kugira ngo ntihanuke ngo hagire umunuko aho hantu hanyuma akatera ikigabiro kandi uwo muntu yarubahwa bazi ko afise ububasha nk'ubwo umwami bamuha icyubahiro n'igitinyiro gikomeye cyane ikindi twobamenyesha ari nk'umwamikazi abamikazi ntibabashingura hamwe abamikazi basanzwe bashingurwa mu byubahiro byabo ariko mu bamikazi murazi ko barimo ibice bitatu hari uwo bita umugabekazi umugabekazi yabari nyina w'umwami wabyaye umwana yabaye umwami umugabekazi ntiyashingurwa cyo kimwe na nyina umugamba hakana abamikazi rero cyane abagabekazi basanzwe n'abamikazi basanzwe kuko bazi ko umwami yashobora kugira abagore benshi ntibabashingura cyo kimwe abagabekazi bose Uburundi bwamenye uretse barampaye wenyine uko ari umunani bashinguye imotsa muri komine Rusaka mu ntara ya Mwanza
aho hambere hahise umugabo n'umugore ntibahamba cyo kimwe hari imigirwa n'imigenzo bakorera umugabo n'iyindi bakorera umugore yapfuye mbega iyo migirwa niyihe yakorwa gute byakorwa n'abandi mu kanya murumva inyishu y'umutumire wacu Rike yafike nduw'imana
Abanyagihugu Nici ryanje
Kwebi
Nici ry'Abanyagihugu
Nubu ikiganiro nako hambere umutumire wacu Rike Eric Nduwimana avuga ko aho hambere umugabo apfuye bavuga ko yajyamiye ukuboko kw'abagabo bisigura yuko nahagiye agumana ubutwari umugabo yahambwa ku ruhande rwo haruguru y'inzu yiwe umugore nawe agahambwa ku ruhande rw'epfo aho bita mu ntaba nkuko umutumire abitwiganira
abantu basanzwe twababwiye ko nabo bari imice nk'itanu iyo ari umugabo yitabye imana yashengeye ni ukuvuga ngo abandi bavuga ngo yaryamiye ukuboko kw'abagabo ukuboko kw'abagabo kuryamye ukuboko kw'abagabo bisigura iki bisigura yuko yitabye imana baramwegeranya agishushe atarakanya ngo imitsi ise n'ikongataye bakamugorora bakamwohagira bakamwoza hanyuma bakamuryamikira ku rubavu rw'ibubamfu hanyuma ukuboko kw'iburyo akariko kujya hejuru bavuga ko aryamiye ukuboko kw'abagabo gute kuko bamegira ngo nahagiye ubutwari arabugumanye azobandanya arinda cyangwa akingira umuryango n'abasize ni ukuvuga ngo baba bazi ko urugamba ngo azorubandanya niyagiye nicyo gituma bamuryamikira ku kuboko kw'ububamfu hanyuma ukw'iburyo kukaguma hejuru iyo ari umugore murumva byaba bitandukanye we bamuryamikira ku kuboko kw'ibubamfu ryo kwapa kwari ko kuja hejuru uko mugore ntibafata yuko aryame ko kwabaga mugo shingura rero se rugo bamushira ku ruhande rwo haruguru inzu yiwe umugore nakamushingura ku ruhande ariho bita mu ntaba zepfo umuntu itabuye imana yategurwa n'umuntu akuze wo mu muryango ni nabo baboza ari abagore murumva ko byakorwa n'abagore bagenzi babo yaba ari umugabo bigakorwa n'umugabo mu muryango akuze abantu babagabo nibo baheza bakabikora kamutegura bakamwohagira bakamwoza hanyuma ku muntu w'umugore hari itandukaniro rinini cyane baragerageza bahereje kumwoza bakaraba yuko ibice bimwe bimwe babigira isuku ndetse nkaho bana bayaravyaye canke bazananye barahafuka ku buryo atazotangura kugira ikibazo cy'ukubora imbere y'ibindi bice byaryo byose.
Dusa n'abasozera ikiganiro cyacu umutumire Eric Eric Nduwimana yanonose ibyakayise yaratubwiye ko imisore n'inkumi cyo kimwe n'abana nabo nyene batahambwa cyo kimwe yari umwigeme yageze gushinga urugo mu kumuhamba bamugera agafuni ku ruhanga bigakorwa n'umwigeme ari mu bwoko bw'abatwa byasigura ko bamuciye inke umutumire avuga kandi ko ku musore yarageze kubaka hoho bafata ikara bakarimo kumbatisha mu kiganza bagaca bamuhambana iryo kara byatigura ko umusore agiye atabyaye
iyo ari umwigeme w'inkumi yarageze ku ushinga urugo cyangwa kuja mu Burundi yitabye imana naho hari umugenzo cyangwa umugirwa bamukorera ico gihe bafata umwana w'umukobwa w'inkumi wo mu kimurugero rwo yitabye imana bakamuzana ariko yabari umukobwa wo mu bwoko bw'abatwa hanyu ma bakamuha ishoka canke imarabwira canke imarabiti murazi ko bayivuga mu mazina atandukanye hari n'abayita indyangwi agayifata rero akayimugera mu gahanga ntiyayimukubita ko ntiyayigeza ko kugira mukomerese ariko arayimugera nk'umutemye cari kimenyetso cy'uko amuciye ubusugi atamanukanye ubusugi bwiwe kugira ngo atazoteza umuvumo mu muryango kugira ngo atazobe ibyago bizoshikira ku bandi bakobwa ngo baze bagumirwe baze bagumi wabo nibazo shinga wabo nibo muco babakorera rero akabagera ako gafuni mu ruhanga kakorwa n'uwo mukobwa wo mu bwoko bw'abatwa bavuga ngo bamuciye inche kugira ngo ntajyane inche muco mugihe hitabye imana umusore w'igukwerere yarageze kubaka urwiwe naho byari bitandukanye nibyo bakorera uwo mwana w'umukobwa hoho bafata bakokora ikara mu muriro ikara irurumba cyane bakariterera mu mazi bakarizimya hanyuma bakarimufumbatisha mu kiganza harya ataragagara urazi ko imitsi imaze gufatana bitari gukunda hanyuma bagaca bamushingurana iryo kara no kuvuga ngo nawe uwo mugenzo baba mukoreye uhuye na wa mugani mujya mwumva mu Kirundi ngo naka ngo yatanywe ikara cyangwa azotanywa ikara no kuvuga ngo azopfa adasize izina azopfa atavyaye abana rero abakiri bato abo batari bwubake urwabo babashingura mu gihango aho twita mu kigo no kuvuga abuno munsi sizinya twabwira haba ari nyuma y'inzu atari atomberanye naho irembo riri cyanye sizo twovuga no munsi yaho bita portage uvuga ngo haba ari nyuma inyuma y'inzu niho babashingura mu tubivu basigure kugira ngo mwumve yuko kera nta bintu by'itongo ry'abapfuye ryari rihari murazi ko abantu babashingura mu rugo bakashingura hafi yaho baba
ni hano dukiye dusozerera ikiganiro ako hambere cy'uno munsi ikiganiro kijyanye n'imikigwa n'imigenzo ijyanye n'uko bashingura uwapfuye aho hambere twabonye ingene babikora hamwe n'abari bajejwe guhamba uwapfuye ndashimiye umutumire wacu Eric Eric Nduwimana yadufashije kuremesha kino kiganiro nshimiye namwe mwese mwadukurikiye kuri mikro mwari kumwe na Elvis Niyomwungere ndabikebanuye ndabipfuriza amahoro y'Imana.
Cari kiganiro ako hambere imigenzo amayago n'imigigo yabo hambere tubiragara ako hambere. Oh,
Na hanchiye sozera ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye bakoze bagenzanje umwe wese kuco yaterereye kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza mugira amahoro ahiwanyu.